Stars are shooting high, the sky is falling down. The doors are open wide in preparation for an incoming tide. We got open doors, give a way to walk into the deep depths of the spirit haunted battle station. Ghouls, we got ghouls, ghouls, we got da 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 da